I-EFF isinxuso ukuthi i-Eskom ilaxaze inkampani eziyimele esebenzisana nazo ukuphehla ugesi. Leli qembu limashele komkhulu le-Eskom i-Megawatt Park namhlanje.
Ngisho imvula uqobo ayizange ivimbe umholi we-EFF uJulius Malema kanye nabalandeli beqembu lakhe ekutheni bamashe bahambise uhlelo lezikhalo zabo e-Eskom. I-EFF ithi ifuna ukuliqeda nya uhlelo lokucisha ugesi ngenhloso yokuwonga kanti uma nje izikhulu eziphezulu zalesi sikhungu esiphehla ugesi singakwazi ukuqeda ngalolu hlelo izozwana kakhulu naso.
They are asking for the light to be on. That's all. If you give us electricity, we will never come here. We will praise you through WhatsApp. But if you don't give us electricity, we are coming back here. And we will not get tired of coming back here. This load shedding, even now as you talk about stages, we've even lost count. Because you say stage 2, stage 3, and then it becomes stage 6. And then from there it comes back, 2 minutes it disappears again. We can't even follow the program.
Inkinga ekhona ukuthi Eskom ibisivele isihlele ukuthi aluyindawo uhlelo lokucisha kukagesi ngenhloso yokuwonga. Isikhulu esiphezulu Eskom Andre Director sithi kusadingeka enye imali kanti lesi sikhungo sisadinga amanye amandla okuphehla ugesi angezwe.
We are accessing private capital to help us with adding to our generation capacity, including renewable energy, but potentially also including other sources of energy, such as fossil fuels.
EFF ibonakala ingeke ukwazi ukuhlangabezana nezinyo sezidingo ze-EFF okuwukuthi isebenzisane nalezo zinkampani eziphehla ugesi ezifuna ukukonya zodwa emnothweni. NguSamkelo Maseko ezindabeni ze-SABC eGoli.